nge mu bintu 10 nanditse. Nasanze haburamo ikintu kimwe. Ikintu kimwe yaburaga.
Ndaryohewe umerewe neza.
Cyane ndaryohewe. Bya bindi uvuga ngo kabaye ngo nabihiraze gute? Ndaryohewe. Kuba nibi. Umuntu wese rero waba abona ati bahavusha arambangamira. I promise you. And trust me.